Kia ora ana tātou katoa toa e te aloha puli a tō tātou me tū atua. Our phrase for today in Tongareva dialect in the Cook Islands is hano mai, solo mai, meaning welcome and come. Kia ora ana e kia manuia.